Guys, this one was out of the continent.
Anakaa pesa. This one looks like.
Kwa umeanza kuuza roskoko wewe?
Hey.
Ama ni kali tumeingia?
Wewe,
ni usinitoe kafara.
Roskoko tunafikirianga Julian. Ndio.
Ha ha ha!